sonanga e moni ngoluna yo oh yesu oyo asala kaya kokama oh yesu oyo asikola kaya solo yo zali mobiki si utana seku oh nzambe oyo nafona kolunanga
Soli soya bomoyinanga elamusi makambo